Yabona out yami ukushizile ngokucawa imali masibili you never settle for less. Akushiphe imali mayingena. Ngise airport la elandile. Ngihlabana nelinye nelinye. Ngedubai. Avele mayingena le mali mina vele nenyunandi ngoba namanje nje uyabona ukuthi hayi siyakhohlela but ngiyaphile ngi understand. So ngit SMS mbe 50 minutes. Ada. Ngangifike nge-Uber airport, ngabadala ngathathi Uber enye ngarequesta to VW garage.
Ah, mangifike garage banowhite kuphela, ured abanawo, esh ngakhinyeka.
VW, bathi ye ured abanawo, baphethe ama-jeans aya-white, neminye imbala-ke nje imisangalo. Esh, no, akuna-stress. Ikhanda manje liyashisa manje, ikhanda liyancinza ngemali, umzimba ngathi unama-goosebumps. Ngithi-ke, no, it's fine. Ngizobuya kusasa ekuseni ngingayishaya ikasi ngobatane ngibaye ngehotela ngithi i-sleep over ngibatshele ukuthi kuyena kule floor le engibhukhe kuyona bengalayithi muntu ngicela ukuthi ngifuna i-peace of mind ngibatyole ngibadable ngo 10,000 ngithi ngifuna i-mistake la ekuseni agcwala ngapha
awushise moreni yakhona ngicwale ngegarage ngibamba i-GTI 250 cash ngiyayiswipe
wathenga i-GTI elibovu wabuya na You must understand where I'm coming from. Sengitshela ama-GT ukuthi angiklinele i-fucking car. Siyavaka siyedubana. Lapho ngizobe ngidrive i-GT because i-fucking car kudala ngikala abantu ngayo vele.
Yafona ingwenya ithi ngiwashe ibhasi kuyahanjwa. Ngaleyo Friday bekuzobe kudlala u-DJ Kent edubana.
Nako umsebenzi wami nje wokudrive vele ngoba namanje ngisamdrivele. So wathi angiklinele i-fucking car. Waba ngiyethi ekuyini kwe-house party yomunye umjini. Masifika laphana waspenda 250,000. Lapho kudliwa utshwala nje kuyangena.
Sashintsha-ke izinto esithengela utshwala ngalo ngamasunday. Abangani u-share utshwala, mina ngaziwa njengenja yemali baba.
Wabe senguva-ke elokishini, wathi useyohlala nabelu. Kwabo kumgcina kwabo-ke abantu basekhaya.
Mangifike sababu sini kumele ngimatch standard ngathi legend 45 into white ay
wade ngafika esilungwini wathengi legend 45 emhlophe uthwa keeper 6500 ya uthwa keeper 65 665,000 yebala thai keeper manje liyavina emhlophe hay lola Hello uchika namjeqeza.
Awuhamba wesikhathi shise ngibonile ukuthi I know igrowth engathi khona. Ithi ngishift egas. Ngiyophila nalezi ezinye.
Bayithatha oyofaka isound. Maybe because at 20 something thousand sound kuphela, hayi moto. Yiyo yokuqala ikaraza ngayo kimi ke.
By the time bese nginamakara 8. Mara sibudi legend beqala ukuyibona. Boni legend eshaya ngenye isound enamasimba.
Thank you.